wewe puta ziko zisoni isoni isoni amazine nazabiri mbogamizi urwo ngukunda victoire yarabivuze
Amatwi yanjye arafunze murandika kumasi.